Ni mangire, Zimenice. Dem moja wawile, Zimenice. Na matasika mapile, Zimenice. Mara kwanza ya pili.